Kua whakarewahia he arotake motuhake e whai ana kia kitea, mēnara he nui rawa te utu e utua ana e ngā tāngata o tēnei whenua mo te hiko. Nā te kāwanatanga tēnei arotake i whakarewa i runga i te tuara o te rangahau a te kōmihana hiko o te ao. I ki ake rā ia kua kaha ake te pikinga o te utu mo te hiko i tēnei whenua i ērā tu whenua o te ao. Nei rā a te Rina Kowhai.
Toko ono ngā tamariki a tēnei whāia, a kaore he raumi hei whakamāhana I tō rātou whare, hei tāna he tino uaua te utu I te hiko.
There are times when the money's just not there for me, so we'll let it cut and it's easy to put it back on once we, you know, put the money back on.
Ia rā, ka tai mai te hunga I te tinoa nei te pūtia ki te whai rātonga āwhina I a Māngere Budgeting Services, a e tautoko ana te tumu whakarai I te pakirehua e hāngai ana ki ngā utu hiko.
When you see families that can't keep the power connected because they simply don't have enough money, they can't heat their homes, they obviously can't cook their food, and high power prices also takes kai off the table.
He hautoru noi hō te ahumahi nei e whai ana I ngā tikanga ātu, ai ai ki te tumu whakarai o Electricity Networks Association, kua rō rātou e tatari ana ki tēnei kitukitutanga.
There are other sectors of the electricity value chain which aren't price controlled, and I think it's right that a panel should look at that.
In terms of the International Energy Agency countries, New Zealanders are paying some of the highest retail power prices there. We've also seen since 2000 50% increase in real terms.
E ai kia pīras anō, me whakakore te pūtia tāpiri.
The cross-subsidy that I'm talking about here is the fact that bigger households which are on lower incomes are paying more than they should for their power, as opposed to smaller, wealthier households. And that's unfair on those households.
Ae wawata nui ana monga, ma te ripuata nei ka mōhio ai te motu, he aha hoki ngā taumahatanga o ngā whānau e noho rawa kore ana.
The extra, it would help a lot for me. It would help me with gas, with the tamariki, food on the table, and extra costing towards the tamariki's clothing.
Hei tērā tau ka mōhio mai tēnei māma me Aotearoa whānui I ngā hua o te rīpoata nei. Te Rina Kowhai, te Karere.